Ngicela ithuba leli ngikhulume la ngokhethekile igama uPastor Ningi uNkulunkulu akakulonde ekubusise. Sikhuluma la ngephupho lika nopain okay uthi sawubona Pastor ngicela ukubuza la kusho ukuthi uphupha ke la isidleke samaqanda enyoni mese ke eqhephuka kuvele ke amaphuphu ayo. Ngase ngiphinde ngiphupha ke la umuntu engithandana naye kungathi ke ulele nenye indoda ekhaya kithi but angimbonanga kahle cause ke ngivele ngase ngiyaphaphama. Okay asivele siyiphethe kanje uma uphupha umuntu othandana naye engathi uyakuchithela kungaba ukuthi one itrigger ukuthi awumthembo wena unesikhwele. Two, kungenzeka wake wenza ukungathembeki, so iphupho leli can be triggered by that fact. Three, leli phupho leli lisikhanyisa litshe lowo muntu loyo ungamethemba futhi uthembakele. Kodwa-ke i-disclaimer ithi kuyenzeka abanye abantu ba-gifted ngendlela enough ukuthi into uma iphuphile yenzeka nje exactly njengoba ke eyiphuphile. So I'm not sure ukuthi how gifted you are or noma are you in this category yabona. So kungenzeka u-gifted enough ukuthi yonke into uma iphuphile yenzeka exactly njengoba uyibonile yabona. So angazi but normally isuke lingasho lowo muntu lowo uyachitha. Sibheke la ukuthi ke uma kwenzeka kodwa usuphupha la ubona mhlawumbe izileke senyondo lupha oluhle kakhulu esikhathini sengilisho ukuthi ke ngisuke uzothola imfudumalo noma uzothola ukuvikeleka nokwesekwa mhlawumbe futhi uzophinda ube nentshisekelo yokuqala umklamo noma yokuqhuba umklamo othile noma ibhizinisi ethile elizophumelela noma kuzokwenza into engase kuphumelelise empilweni ngekudala. Asisho ukuthi uma usuphupha ubona amaqanda enyoni nalo lupha oluhle kakhulu liyaye lubike la ukuthi mhlawumbe usuke uzokuba nenhlanhla noma uzokuba nesibusiso esithile futhi usuke uzophumelela uphinde mhlawumbe ube nenala kuloko usuke ukwenza njengamanje noma esikhathini esizayo. Siphetha ngokuthi uma usuphupha ubona amaqanda eqhephuka futhi bese kuqhuma noma kuphuma amaphuphu. Uma ephila lawo maphuphu ekhombisa impilo ephila upha oluhle kakhulu futhi lolo lusho ukubekezela nesineke sakho mhlawumbe nokusebenza nzima nokusebenza ngokusikhandla kuzokulethela mhlawumbe umvuzo omuhle ekugcineni. Ngiyaphinda uma ubona la amaqanda eqhephuka futhi kuphuma amaphuphu as long as aphila lawo maphuphu upha oluhle lusho ukuthi ukubekezela isineke nokusebenza kwakho ngokusikhandla kuzokulethela umvuzo omuhle ekugcineni. Futhi lolu phawu lungasho nje ukuthi mhlawumbe in general usukuzophumelela nje empilweni uphinde mhlawumbe nomndeni wakho ukhule. Uyabona kungenzeka umndeni wakho uzokhula ngendlela athile. Siyabonga uNkulunkulu akulona wakho ukusubscribe, ngakhohlwa ukulike, ube ingxenye ye-channel kuze bese kugcineni. May God bless you.